wahoze ari umushikiranganje w'ubutare na gataka yarakuye kugigwa ko amatohoza kuko ashobora kuba yaranyuruje amatungo y'igihugu twabibateguriye muri kino kiganiro abanyeshuri b'abarundi bo mu ikambi yanduta mu gihugu cha Tanzania baratanguye amashure nyuma y'amezi hafane bahagaritse ibyigwa kubera ikiza cy'umugera corona unica cha kabiri cha kino kiganiro murabimenyereye ku misi yose ya gatano ni kigabane dukingire ibidukikije no musi tukaza kuyaga n'urongoye rimwe mashira hamwe akora ibikogwa byo gukingira ibidukikije mukanya inkuru imwe ukwayo Ano makuru tuyahere muri politike ijambo ry'umukuru w'igihugu Varesito ndayishimiye kubijanye no gutahukana impunzi naho ririmo imvugo mfobeko ririmo ibihushane mugenzi wacu jambye ni nahazwe aradusesangurira iyo mvugo yisunze amakuru RPA ifise
turaziko hari abatinya gutaha kubera ubwo babwizyo bagiye bakoze cyane kubera bari bacuditse n'abakoreye amarorerwa abarundi yamara nabo twipfuza ko botaha kuko igito gitangiwabo
uyo n'umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye mu ijambo yashikirije kubijanye n'umugambi wo gutahukana impunzi kubona muri ako kamo yagereranije impunzi z'abarundi n'ibito bikwiye gutabwa iwabo ntiyabivuze giturumbuka birafise insiguro amakuru RPA ikesha bamwe mubegereye umukuru w'igihugu mushasha aremeza ko Evariste ndayishimiye atifuza byukuri itahuka ry'abarundi bose bahunze igihugu ayo makuru atumenyesha ko Evariste ndayishimiye acamwo imigwi itatu abarundi bahunze igihugu kubwiwe umugwi wa mbere ugizwe nabo yita nduguruye twa mugina abahenzwe ndugaye twa mugina umugwi wa kabiri akawita abakurikiye abakoloni umugwi wa gatatu nawo awita abahunze ubutungane bategerezwa kuzokurikiranwa byanka byakunda uwo mugwi wa gatatu rero akaba ariwo yavuniye aka kagohe
mwana arabisha mu ngovyi umubyeyi akayimuhekamwe ariko iyo abikoze akuze bakabanza kumwihaniza kugira ngo ntazosubire
Ayo makuru yo mwibanga atumenyesha kandi ko naho Evariste ndayishimiye acamwo imigwi abahunze uruhara nyamukuru rutamuva ko ariko ruturuka kuri ka kagwi kica kagakiza mu mugambwe Cndd Fdd akarorero baduha ni wa mugwi w'abagumyabanga wari urongowe na Jeremy Ngendakumana yahoze arongoye umugambwe Cndd Fdd bava mu bihugu vya Buraya bipfuje gutaha baraheza basubizwa inyuma bageze mu gihugu c'Ubuganda amakuru yo kwizera atumenyesha ko urya mugwi w'abagumyabanga bari bafashe ingingo yo gutahuka bavuganye n'umukandida wa Cndd Fdd muri kino gihe ariwe aramutswa igihugu ariko wahoze arongoye igihugu Petero Nkurunziza nakagwi kaba general mu gisirikare no mu gipolisi bakaba baciye bagabisha Evariste ndayishimiye mbere bagira niterabwoba kuri abo bashaka gutaha ari naho baca bafata ingingo yo gusubira mu bihugu bari baje bavamwe bene kuduha makuru mu mugambwe Cndd Fdd bamenyesha ko ijambo rya Evariste ndayishimiye risa nk'iryo gusaba imbabazi abo bose Evariste ndayishimiye yasa n'uwifuza itahuka ryabo ariko akaremegwa n'izo ntagondwa zo mu mugambwe Cndd Fdd benshi muri abo bakaba ari abahoze ari basoma mbike na Evariste ndayishimiye mu gisirikare mu gipolisi no mu mugambwe Cndd Fdd aribo ba frondeur mu gifaransa muri ya migwi itatu ubutegetsi bugaburamwo abahunze igihugu bene kuduha amakuru bavuga ko umugwi wa mbere ari nawo bavuga ko bipfuza kutahuka ugizwe n'abanyagihugu basanzwe atangorane ubutegetsi bubona bo butera umugwi wa kabiri bita abakurikiye abakoloni n'uwitirirwa ubwoko nabo bose badasangiye ibyiyumviro n'umugambwe Cndd Fdd umugwi wa gatatu nawo ari nawo Evariste ndayishimiye avunira akagohe ugizwe n'abaharanira agateka kazi na muntu abamenyesha makuru b'ibinyamakuru byigenga hamwe n'abanyepolitike barongoye imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe Cndd Fdd
mwana arabisha mu ngovyi umubyeyi akayimuhekamwe ariko iyo abikoze akuze bakabanza kumwihaniza kugira ngo ntazosubire
arakoze Janvier nini nahazwe mu makuru yacu yo hanyuma naho tuzobasigurira ayo majambo yakoreshejwe na Varesito ndayishimiye twisunze umwihwezo w'abahinga Mugisata hachino mwaliwele ye kome mani rakiza ya raku ye kugigwako amatohoza kuko uburongo zibigiwe ushora kuwa abugara nzgo ni giturile nukunyonora amatungo ya leta. Koniko ishirahamwe olikome libibona hinyuma yaho uo ya hora arumu shikiranganju utare nagataka ashimiwe numukuru wigihugu ngo kube rako ya gabi ye inyua kwa leta. Inkuru ya Emile Nibasumba.
Ariko rero afise umutima w'ukunda igihugu udasanzwe.
Igihe kome Manirakiza yashimigwa ku munsi w'ukwibuka ukwikukira ku Burundi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasiguye ko yafashije cyane igihugu.
Niwe mushikiranganje wa mbere abayeho mu gihugu cy'u Burundi. Agafata ingingo akubaka ibiro by'ubushikiranganje bigeretse inshuro zitatu. Yaravyubatse adakoresheje ifaranga na rimwe ryo muri leta, arakorana n'abagenzi aratereza wenyine aravyitunirako gushika hafise ibiro vy'ubushikiranganji bimeze neza cyane vyubatswe hanyuma yarabigabiye leta.
Ariko urongo ishirahamwe rigwanya igiturire no kunyonora amatungo ya leta Gabriel Rufyiri abona ko ahubwo uwo yahoze ari umushikiranganji w'ubutare n'agataka akwiye kugigwa ko amatohoza.
Turavye nk'ibi bintu kome Manirakiza yakoze ni ibintu bigaragara neza yuko ari ubusuma butagira izina. Icaha ca mbere kirimwo no kurondera gutunga bitagaragara iyo umuntu yakuye ubutunzi. Icaha ca kabiri kirimwo nuko yarondeye kunyegeza amafaranga kandi bigaragara. Icaha ca gatatu twe tubonamwo nuko harimwo icyo twokwita gutanga igiturire.
Kome Manirakiza avugwa ubu akaba ari umushinga mateka hisunzwe ibiharuro vyashikirijwe ko vyavuye mu matora heruka.
Emile Nibasumba. Hagataho ishirahamwe gishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta Orikome rirashima ko umukuru w'igihugu yashikirije ko agiye kugwanya barya ibiturire n'abasesagura amatungo y'igihugu. Gabriel Rufyiri arongoye Orikome ahamagarira ariko leta ya Varisito Ndayishimiye kudasiga inyuma abaranzwe n'intwaro itabereye bakongera bakanyuruza amatungo ku ntwari heze. Aha aranavuga amwe mu madosiye yoshimikirwa ko Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orikome.
Mu rwandiko rero nuko harimo ibitari bike muri ivyo hari ihinyanyugwa ry'amategeko cyane cyane hagashigwaho urwego ambaye cyane mu gihugu gwitwa Sentare isumbizi ndi yitwa Rahote Cour de Justice isangwe mbere itegekwa n'ibwizwa nshingiro ry'u Burundi. Iyo sentare akaba ariyo iteza gucira imanza abasuku bacu bari hejuru uhereye ku mukuru w'igihugu icegera ciwe umushikiranganji wa mbere umukuru w'inama nshinga mateka n'ahenguza mateka. Hanyuma kandi tugasaba ko bimwe bita ubudahangwa ari privilege yuko byovaho ku bantu b'abandi biba igihugu imbere y'uguhindugura amategeko. Nuko twasavye ko amadosiye atari make twavuze ngaha yo yaraba. Ubwa mbere nuko nk'idosiye ya misome ibiramwe busuma bwinshi burenze kandi nibaza ko abizi kuko yarabaye umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'ajejwe iby'igisirikare. Gira kabiri ni amafaranga ava mu butare. Ivyo navyo nigomba kurikiranwa kuko biraboneka neza yuko harimo ubusuma budasanzwe. Ikigira gatatu nuko bije ya leta mu masoko ya leta tangwa biragaragara neza ko amafaranga menshi yigira ubwa mbere mu bari mu mugambi Cndd Fdd kuko abadandaza benshi ubu niyo bimukiye kubera bazi ko baza kuvoma no gusoroma iby'abanyagihugu bici baciye mu uyu mugambwe. Hama kindi gisata ni gisata kijanye no gukotesha amazu aho usanga leta yibwa amafaranga arenze. Aha twaravuze amazu atari make yibwa mu bwo buryo aho mbere twavuze nk'akarorero vira presidentiel. Hanyuma idosiye ya gatatu ni dosiye mwigizata c'amazu bijanye n'amazu apanzwe n'igipolisi apanzwe n'iperereza apanzwe ibiri umushikiranganje asanzwe akoreramo w'umutekano. Vyose twe tubona neza yuko harimo mwibintu bidashoboka bitumvikana.
Gabriel Rufyiri arongoye Orikome asaba kandi ko abatanguye amabanga bo banza kwerekana ubutunzi bafise. Tubandanije muri politiki nyene kugwiza intwaza ngabo zo ku rwego rwa generale ni bumwe mu buryo umugambwe Cndd Fdd wahisemwo kugira ngo wiyegereze inzego z'umutekano bivugwa na Yohani Bosco ndayikengurukiye ari mu batanguje umuhari wagwanya leta ukoresheje inkoho Fdd kubwiwe ngo impera n'imperuka bizogira ingaruka ku gihugu. Jean Bosco ndayikengurukiye
aho kubagabanura na cyane cyane abo bahora mu ishyamba cyangwa abigisha bagira urugero rumwe n'abahora mu gisirikare cya leta FAB ex-FAB bongereje urwego rw'intwazangabo zo hejuru bita les officiers généraux mu kinyamazuru ariko nyamukuru muri ibyo ni ukubera ibibazo bya politiki byadutse hanyuma leta umugambi uri ku butegetsi bitegereza kuza kurondera inguvu nk'ubu igisirikare gifise hafi kirenga gatoyi ibihumbi mirongo ibiri na bitanu aba izo ntwaza ngabo bita abajenero barenga ntihenze 50 icyo gice kiba ikibazo cy'ingene usanga igisirikare kirimo intwaza ngabo nyinshi gusumba kandi zitwara amafaranga menshi n'uburyo bwinshi cyane gusumba ku rugero rw'abasirikare basa kuba bafise icyo rero gica kiba ikibazo nyamukuru nibyo ababigira baribaza batezuzo bakoresha tubashe muri politike yatware ariko ibintu bya politike nyene mugambo uri kutese ntugwago amuzoka muri kutegese imyaka yose kiretse n'ivyo kuneza y'igihugu abantu bakafise inguvu abantu bagize samara sashushe bakeneye kwiga gusumba baze kuzoba ba general baramaze kumenya ubwenge ubumenyi bujanye n'imyaka yabo bakurikire ivyo abandi bari kuba bakurikira hamahizwe n'abandi bashashe n'ivyo rero umba n'ingorane izi ngwane zizoza zizobanda mu isiza igizo bikibazo cha politike gikomeye mu myaka izoza muzamubibona mwese rero ariko nkuko nabivuze inyungu nizo nyene ku mugambo uri ku butegetsi kugira ushimira abatari bake bawiyumvemo igisirikare kibiyumvemo kibukunde tugaruka bimwe bya kera wasanga ko kwatwara igisirikare.
Yohani Bosco ndayikengurukiye ari mu batanguje umuhari wagwanya leta ukoresheje inkoho Fdd. Mu bijanye n'ubutunzi kuva hagiyeho inzego nshasha zirongoye igihugu umuhinga yigenga mu bijanye n'ubutunzi n'intwari bereye arerekana ibikuru bikuru byategerezwa gushirwa mu ngiro byihuta. Faustino Ndikumana avuga hanini ibijanye no kurwanya ubukene gushiraho ubuhinga bwo kuronka amafaranga yo kurangura icyo gikorwa hadasizwe inyuma ukugwanya igiturire. Faustino Ndikumana n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi.
Mu bijanye n'ubutunzi harabwiza kwihuta icyo twokwita gushyiraho situation de reference ni ukuvuga ubukene bwifashe gute dufatiye ku byigwa biheruka kuba mu 2014 byerekana ko ubukene bwari bugeze kure hagati ya 60% n'ibijanye no mu bindi bisata bakarabaho bugeze hamwe bagashyiraho icyo bita politiki nationale de population ni ukuvuga politiki ivuga ingene twifuza ko abanyagihugu b'Abarundi baba babayeho kugira bityo kuba babayeho neza tushaka abanyagihugu biga gute mu mashuri ameze gute bafungura gute ikaba objective politiki na cyangwa population politiki abanyagihugu yerekana ibyo bintu ikijaho turabya ubukene bugeze hanyuma kintu kihuta no kuraba ubushobozi bw'amafaranga y'igihugu mu kurangura iyo migambi hari ikintu bita production prioritaire imigambi yihuta mu ijana 2022 kuva mu 2018 bakaraba higeze nusha turago ubwa amafaranga dufise ashoboye gute bwa dushikira ivyo bintu nico gituma shaka tucho bitareho ubuhinga bwo kurondera uburyo strategie de mobilisation des ressources kurondera uburyo ha mu gihugu no hanze kuvuka bindi bihugu bibigira kugira turaye kuryatira mbere tubishikire ko tugifuza kubijanye n'igiturire naho icihutirwa na karanda ka Arsmile site gutunga abantu badashobora kwerekana iyo amatungo avuye nico gituma twasaba yuko leta shasha umuco w'uko abagiye muri leta n'abakozi bakora bisabwa n'amategeko kwerekana amatungo yabo igihe binjiye mu mabanga n'igihe bayasohotsemwo uwo mugenzo ko woba hanyuma ikaba nk'akaruru gashasha nk'iyi leta shasha igaca itarakaruru mu kwerekana amatungo n'abahahura yana wa mukuri wahebwa gushyiraho bavuga ati abashobora kuba baranyonyeje bakabaraba muri ino minsi leta shasha ikabikurikirana hanyuma n'ingene plan yo kurwanya igiturire dufatiye kigene denonciation igenda ibijanye n'izi nzego zirwanya igiturire ingene zigiye gukorana bushasha kugira ngo zironke ingufu zikwiye bigiye kugenda gute byose bigataza gutomoka kuko naho umukuru w'igihugu yavuze ko azoshyiraho abamurabira mu makomine igize harakenewe icyo twita amakomite y'abanyagihugu dobora uvenasi nayo abishira hera kadenose giture kugira abanyagihugu binjire mu rwanyi giture kabisa bimwe biboneka
Faustino Ndikumana asaba ko kwigwa neza ikibazo kijyanye no gutahukana impunzi mbere hakabandanya gutunganywa ibiganiro kugira umurundi wese agira icyo aterera mu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu
Humura Burundi
Mu gisata cy'amagara y'abantu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje kuri uyu wa gatanu abagwayi bashasha 21 bakaranda corona muri abo bagwayi harimo umugwayi umwe wo mu ntara ya Kayanza batatu mu bahora mu bitaro ku bwitangazo ry'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu barakize baranarekurirwa gutaha kuva rero mu Burundi hatanguye kuvugwa akaranda ka corona abagwayi bemegwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu babaye 191 Tukiri ngaho nyene Burundi bwarafashishijwe muri yo numwe n'ibihumbi 600 by'amadolari ni banki y'isi yose intererano izofasha mu kugabanya igiciro cy'isabuni mu gihugu ku rubuga rwa Twitter Veronique Kabongo ajejwe ibikorwa muri iyo banki ku butaka bw'u Burundi yasiguye kuri uyu wa gatatu ko ayo mahera yatanzwe mu ntumbero yo kurwanya akaranda ka coronavirus Agataho rero igiciro cy'isabuni ntikirahinduka mu maduka atandukanye mu gihugu cy'u Burundi hamazi nayo aracara umuzi wibuye mu bice bimwe bimwe ni mu gihe umukuru w'igihugu yari yatangaje ko ibyo bikoresho byankenerwa mu kwirindikiza cha corona bigiye kugabanywa ibiciro kuva ku wa mbere mu kakaro umwaka wa 2020 mu ntumbero yo kurwanya ako karanda ni inkuru tubaza Provisi niyo nzima
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yamenyesheje ko igiciro cy'isabune giteza kugabanuka ku rugero rushemeye kugira abantu bose boroherwe kuyigura babashe gukaraba neza mu ntumbero yo kwirindikiza corona ariko abadandaza amasabune kugeza ubu ntibaragabanya ibiciro abaguzi babasigurira ko bariko badandaza uko baranguye uyu numwe mu baguzi
Roga nyene bisabune birazinze bigura uko nyene kuko kugera ubu aho bandirangura mu madepo ya Savonor ibiciro ntibirahinduka badandaza baraje kuko baranguye kuko nabo aho barangura ntibarabimanura mugihe rero batarabimanura urumva nabo ngo ntibashobora kumanura Savonor niyazimanura nabo bazaca bamanura
Umukuru w'igihugu yari yanashinze ko igiciro cy'amazi ya Jidezo naco kigabanurwa ariko bamwe mu bamwe gisagara cha Bujumbura babona ko ikibazo cy'amazi mu gisagara kidahagaze ku biciro kuri ahubwo ahari kibazo nuko ayo mazi ataboneka
amazi ngubu twe twari tumaze 3 jours atamazi dufise asha amazi no bonye ningorane kuronka amazi mu makartie ni kibazo uko kumusaga kujya mbere twari tumaze 2 jours atamazi turonka
RPA tukaba tutararonka abatwara igisata cy'amazi muri Jidezo ngo tubabaze icyigyuke na ry'amazi rivako
Arakoze Krovisi niyo nzima ubukene bw'amazi meza buravugwa kandi muri komine mutimbuzi zone rukaramu ku mitumba ya Kigwati ya mbere ni ya kabiri turi muri mu ntara ya Bujumbura abanyagihugu bavuga ko haheze indwi yose atani mariboneka mu mabombo abanyagihugu bakaba batewe impungenge nubwo bukene bw'amazi narirya ku isi yose haguma havugwa ikiza cy'umugera corona idona Marie Ange irakoze
Abanyagihugu bo muri zone Rukaramu bavuga ko amazi ndwi yose atani majya amazi meza babona rikoroka mu mabombo cyane cyane mu duce twa Kagaragara na BPE hamwe no ku mutumba wa Kigwati ya kabiri umunyagihugu yavuganye na RPA amenyesha ko kugira baronka amazi isaba kuyateramira
ku mutumba wa Kigwati ya mbere na Kigwati ya kabiri n'agacembere Kagaragara n'agacembere BPE kari muri Kigwati ya kabiri ubisanzwe turatewe impungenge cyane nibura rya amazi meza amazi yo kunywa turamaze kingo cindwe amarobine yose dufite ata na imwe izamwe amazi ku murango ubu nubwira ngo aravomye niwemera kurara ku ibombo hajya songonotse mu masaha sita z'ijoro akabona kuvoma umva udashoboye ibyo aca yirukanga kuvoma ajya amazi ntanda
nk'uko abanyagihugu babandanya babivuga iyo bagize imana akaboneka azisaha zine z'ijoro kubera ababa batondesheje ibivomesho baba ari benshi abatari bake araheza agakama batarashikigwa Mu gihe umukuru w'igihugu aheruka kuvuga ko ibiciro by'amazi bigiye kugabanurwa abo banyagihugu bo mu Rukaramu basaba ko ababijejwe bo kurikiranira hafi ico kibazo cy'amazi
Ibyo rero biruka mu gihe n'umukuru w'igihugu ariko kuvuga ko ibiciro by'amazi y'Ejidezo byogabanuka kubera ikiza cy'akaranda corona rero twasaba umukuru w'igihugu ko yabivumereye nategeka ababijejwe badukurikirane ikibazo cy'amazi kuko nitumvikana amazi turashaka kuyaronka indwi imwe irindi yinga tukayabura kobegwa none bibaye bya bindi by'ugwana hana amazi kujya kumuyaga nkuba amazi niyo soko ya byose niyo soko y'ubuzima bwiza utarose amazi amazi meza urumva hacaza ingwara nyinshi.
Uruganda rwa RPA rwahamagaye Leonidas Nibigira arongoye zone Rukaramu akaba atacu yashimye kubivuga ko hagataho inama yaritekanijwe kuri uyu wa kane iraritswe n'abajejwe intwaro mu ntumbero yo kurabira hamwe ibijanye n'ingorane y'amazi yahavuye isiba kumvo zitamenyeshejwe.
Mari Ange irakoze mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate dutandukira igisata cy'agatika kazi na muntu n'ubutungane.
Hu muraburundi.
Umutamakazi w'imyaka 72 wo muri komine Kayogoro intara ya Makamba hamazindwi aturatura adafise ahaki kumusaya inyuma yaho amagara mu kitsa kaja mu bitaro. Uyu mupfakazi yaratashe mu rugiwe acashikira ku mwugaro ivyatumye aja mu ibarabara muri kino gihe akaba ameze nk'uwahahamutse. Ni inkuru twateguriwe na Inosa Valentin Singirankabo.
Amakuru dukura muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba amenyesha ko mutamakazi Konsesa Nzeyimana yavuye mu bitaro ku munsi w'Imana uheze aho yariko aravugwa indwara yaturutse ku buzima bubi yaramaze mu minsi aturatura. Ayo makuru nyene abandanya avuga ku gihe uyo mupfakazi w'imyaka 72 yataha muhiriwe avuye mu bitaro yasanze inzu yugaye kandi atazi n'uwayugaye acahitamwo kuja mu ibarabara. Ubu akaba ameze nk'uwagize ihungabana nkuko uyu munyagihugu avyigana.
Umutamakazi wumva yatubuye ndavuga ati jenofuma niyahura abana basigaye batsobarera yabuducafata nicareka karara hanze imbeira mwishe ntaco yifutse utuntu twose batuganiye mu nzu dutungwa twe twapfuye mu nzu.
Aba banyi ba Konsesa Nzeyimana bamenyesha ko iyo barenganye iruhande y'inzu y'uwo mutamakazi bumva umunuko bakibaza ko wabuturuka kuri ivyo bitungwa vyafiriye muri iyo nzu. Kuri uyu wa kane niho Innocent Nimpagaritse aserukira umuhuza w'Abarundi mu karere k'intara z'ubumanuko bw'igihugu yafata ingingo ku kibazo cy'uwo mutamakazi. Abanyagihugu bari aho bamenyesha ko uyo muhuza yavuze ko adashaka gusubira kubona Konsesa yegera icyo kibanza kandi ko niyabirenga ko azibonerako. Tubibutse ko uyu mutamakazi Konsesa Nzeyimana yatswe itongo ryiwe n'abajejwe intwaro mu ntumbero kubaka isoko ya komine Kayogoro mu ntara ya Makamba. Agatongo bamuhaye nk'indishi ubu niko bariko baramutuzamwo.
Arakoze Inosa Valentin Singirankabo mu bijanye n'ubutungane. Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwije amezi 8 n'iminsi 13 bapfungiwe mu ibohero ry'intara ya Bubanza. Sentare inkuru ya Bubanza hamwe na sentare isubiramo imanza ya Ntahangwa zimaze kubaburanisha zabaciriye zose ugufunga imyaka 2 n'igice mwihadabu ry'umuriyoni kuri umwe. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi hamwe na Jide Harerimana bahagaritswe bari bagiye gutohoza amakuru ajanye n'ingwa ano zari ko zihuza abajejwe umutekano n'umugwi witwaje ibirwanisho muri komine Musigati. Bagirizwa kugerageza kwifadikanya bitagishoboka n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Kinyamakuru iwacu bakorera kikaba gitegekanya kunguruliza urubanza muri sentare Ntahinyuzwa. Mu bijanye n'impunzi ivyigwa vyarasubiye gutangura ukuri kwamye ku banyeshuri b'impunzi z'Abarundi bo mu ikambi ya Nduta mu gihugu cha Tanzania. Inyuma y'amezi y'abane vyari vyarahagaze kubera ikiza cha coronavirus, ariko naho hafashwe ingingo zo kwikingira uwo mugera ku banyeshuri haracariho agahaze kubera kwizo ngingo zidashemeye. Tubibaza Walter Kwizera.
Inyuma y'amezi agera kuri atatu bari mu mihani wabo, abanyeshuri b'impunzi bo mu ikambi ya Nduta barasubiye gutangura ivyigwa kuri uyu wa kabiri. Abarerwa n'abigisha bamenyesha ko bashima ingingo zimwe zimwe zashyizwe imbere mu gukinga umugera wa corona.
Uyu munsi nasubira kana amashuri yuguruwe mu ikambi ya Nduta. Abigisha baragarutse, naho hariho bamwe batagarutse bagiye kwisumamwo, n'abanyeshuri hariho bamwe batarashika bakiri mu mihana, n'abandi rero baje. Hariho ingingo yafashwe y'ubwa mbere na mbere yo kwinjira umwana karatse, ibindi nabyo ni ubupfukamunwa baronkeje abana, byo ni ibintu bya mbere byabanje kwitaho.
Ariko rero naho bagerageza kwikingira uko bashoboye ngo haracyari izindi ngingo zitarashyirwa mu ngiro.
Hariho ibintu usanga bigoye ntibitworohera kuko bwa mbere na mbere intebe n'inke abana bicara ari benshi, ariko naho twagerageje tukubahiriza imetero ku ntebe n'iyindi, ariko abana baracicara ari batatu babiri. Hari turafise iyo ngorane y'intebe barasangira ibitabo, naho bagerageza bagatanga byinshi ariko nta bitabo biriho bikwira umunyeshuri umwe. kandi kindi nashubana iyo yambaye kugafukamunwa kujya guhera mu gatondo akambaye gushika cyahe ingorane zikomeye
ivyigwa mu mashuri yaho mu ikambi yanduta cyo kimwe no mu gihugu cya Tanzania hose byari byahagaritswe kuva kwa 16 ntwarane uyu mwaka turimo
Walter Kwizera uyu ni wa mwanya wahariwe ikigabane dukingire ibidukikije no munsi tuza kuganira n'urongoye rimwe mu mashira hamwe akora ibikorwa byo gukingira ibidukikije mu byo rimaze kurangura hakaba harimo ugukura utumwanya mu bibanza bimwe bimwe byo mu gihugu igikorwa kiza gufasha mu ishyirwa mu ngiro ry'itegeko ryo gukuraho Burundi utumwanya mu gihugu kino kigabane mwagiteguriwe kandi mugishikirizwa na Roger Divin Reme